Yenza lula ke u3a open apindwe go a to the power 5 open apindwe go a squared okanye. So onomthetho ke u exponents osinosebenzisa apha kuba xa sibona ibase zethu okanye ama onani phantsi wethu efana. So sasebenzisa into efana nayo ba xa uno a to the power x umphindaphindwe ku a to the power y. So loo nto ke izasinika u a to the power x plus y power. So sake sijonge ukuba isebenza xa kutheni le nto, masike sizame ukuyenza apha. Masiqale ngo a to the power 5 umphindaphinde ku a to the power 2. So ke le nto izawusinika u a to the power 5 plus 2. Kuba kaloku uye udibanise ntoni ii-exponents zethu xa siphindaphinda. Kaloku zikhumbule uba besisifunde loo nto kumthetho wethu. Sisenaye ke no-3a phaa ngaphambili. Ke ngoku into endifuna uyenza kuba siyiqonde le nto uba isuka phi le nto iphuma lolu hlobo. So masike sicinge ngo-a to the power 5 uba uthetha ukuthini na. So u-a to the power 5 ufana nqwa no-a phindaphinde ngo-a phindaphinde ngo-a umphindaphinde ngo-a umphindaphinde ngo-a ube kahlanu. So yena ke ngoku a squared okanye a to the power 2 ufana no-a umphindaphinde komnye u-a kola hlobo. So into esiyenzayo ke apha ngoku siziphindaphinda ezi zinto ezimbini aba-a abahlanu kunye naba-a ababini. So u-a uziphindaphinda kahlanu aphinde u-a aziphindaphinde kabini. So ngu-5 phinde ibe ngu-2. So siphindaphinda u-a komenke ndibhala apha. Lena ke ngu-a to the power 5 lena ibe ngu-a to the power 2. So xa siziphindaphinda zombini ezi zinto zimbini siye sifumanise uba siphindaphinda u-a ngokwakhe kangaphi kayi 7 okanye kasixhenxe kuba kaloku u-5 plus 2 usinika bani u-7. So sawuthatha kanje ukohlisa ubani u-3a wethu ophindaphindwa ngo-a to the power 7. So ke ngoku eyona nto ke ngomane siyiqaphele kuba siphinde nalapha siphindaphinde la a ukhoyo. Uzukhumbula lo xa sino-a eyedwa ifana nqwa loo nto no-a to the power 1. So singayibhala ke lo 3a kanje ngoba ngu-a to the power 1. Sitsho ngosiphindaphinde senze laa nto besiyenza phaa. So a to the power 1. So uzukhumbule ke uba sinenani elingaphambili kodwa lona sabe siqonda masibe siliyeka sibe sijonga ezi zinto ezimbini ezifanayo. So uzuqonde ke uba u-a to the power 1 umphindaphinde ku-a to the power 7 into esenzayo sidibanisa ii-exponents zethu kuba sine-same base okanye inani lethu eliphantsi. So sifumane u-a to the power 8 kwaye ke sisenayo nalo 3 ungaphambili. So sibe no-3a. So u-3a to the power 8 to the power 5 umphindaphinde ngu-a to the power 2 usinika bani u-3a to the power 8.